Kāore māharahara, kāore he raru o Gio. He oi, ki te raru ia, e hara ia o te he.
Yeah, kāore he te māharahara.